I don't even. I don't.
Dio. Nenda gaini.
Sika ngoma ile kimahesabu kabisa. Bruno GOMES.
Bado ajima.
Oje simu.